singomama basetyholomi siyasokola kakhulu more special ngamanzi umzekelo ngoku kule ndawo sime kuyo yindawo eba namanzi kodwa kuba ngoku ku dry so awekho xa sisuka ezindlini sisiza apha kulomlambo bakhona abahamba 20 minutes 45 minutes ukubheka phezulu and lamanzi awakho right kakhulu because umzekelo mna xa ndiwaselile lamanzi ndiyahambisa and ke ngoku into sendiyenza sendiwakhelela nje inkukhu nehagu
i-risk esijongene nazo njengoba singenamanzi apha xa siyowafuna kwezinye indawo into kokubana siyahlukunyezwa siyarechwa sibanjwa inkunzi kwinyanga kamatshi ndithe ndihamba ndisiya emlanjeni ndadibana nomfana umfana waye wandileqa ke kulapho ndaswela khona ifowuni yam
njoba singenamanzi nje sihamba umgama omde ukuya emlanjeni sivuka ngo-4 ekuseni njoba ke singenamanzi asifumani namanzi ohlamba ingubo zangaphantsi mansi sexesheni akunzima uba sihlambe into zethu
abangawafumananga amanzi baza kuqabela emlanjeni phaya emlanjeni kufele inkomo amahashi kukho amanapukeni kukho izinja yonke into kukho nebulembu laa nto ilihlaza emanzini bazoyokha loo manzi asazi ke ukuba saphinda sibheke ngaphi na ayikho enye into enosinceda ngoba kaloku ayanuka laa manzi siwaselayo awatyeka nempethu yemfuyo lifele phaa
siyacela kurhulumente asincede ngamanzi ngoba kaloku thina kule lali yethu yalasetyholomi zange zizinkonzo zamanzi
you know when we engaged with the ward councillors at various localities we presented alternatives that are coming from the people themselves people have said in the absence of water through the so-called drought they should as a municipality at least set up some tanks per village so that the truck from Amatole can deliver water on a weekly basis at least 2 times a week that is a temporal arrangement but also the people have advised even the councillors to say you know what under the ground there's water why don't you opt for the borehole you know what they can move even to the issue of tanks they can move to the even of issue of borehole because they don't have money is ending up on their own fat cat salaries money is being misused you know it's very unfortunate the government is not about the lack of money it's how we spend the money how we prioritize issues but these guys cannot plan and prioritize what they prioritize is their stomachs
water became a crisis particularly in the region of Amatole so as ward councillors we had to come up with a plan because we can see whom it was affecting more especially women because of our nature not particularly of our nature the way we've been groomed up women are supposed to bring water we also tried the tanks and the trucks but it was not really helping for a woman to go and pick up a 20 liter a day and say she will survive by that for a day maybe that truck won't come the next day it's a matter of if it comes she might have water but we struggled on that as of this moment we are busy with the boreholes we are trying to take water from the underground women are still struggling there we can't deny the fact that in a way we are letting them down but we are also learning on that process that at least in the future things like this must not happen again
umcimbi wamanzi si rochwa ngumathole izilwanyana zihlala aziseli kanti ke ndinezibhafana zam endizigalelela inkomo apha namanzi nebhokhwe zomile ngoku akho manzi apha kuzo komile nje kudry inkomo ziyafa nebhokhwe Nazi netoilet zethu apha zomile. Nanga amatanki. Ahombise nje akho kwamanzi apha hleli nje amatanki apha. Asiyazi ke ngokuba umdali uyazayibuyisene imvula. Tsa. Tsa. Genani kaphakathi. Asinabana bona oboya bezigusa sinje. Zingaseliyo zingathini zinqanuweyo zomileyo ngenxa yoba sihluphekile lala singatyanga kunzima imfuyo iyafa ngoku.
Each and every year we bring in promises and when we don't act on it, like in my rural area, animals are dying now. People, kids going to school, they wash once a week. It's even very hard to cook. So that's the nature of how the impact of the water scarcity in our area. We understand there was some research done to check the water underground for boreholes implementation. But that project is not taking off. I don't know what we can do about animals. We've been speaking to the Department of Agriculture. No response. There's always a dilly-dally to say municipality must assist the department so that they work together. But when you bring them together, there's nothing you can get. And most unfortunately, this water competence is not with the local municipalities, with the district municipality. The district municipality is only dealing with water and sanitation, but every year they fail us, especially during dry season.
Ngokuba urhulumente enyasha ilungelo lethu loba sifumene amanzi acocekileyo singabahlali, sigqibe ekubeni simnyusele kwinkundla zamatyala apho sawufumana uncedo khona. Ngoba kudala sisenza iripoti sincediswa kuceba wethu noward committee wethu nazinkosi zethu, asifumani mpendulo. Ngoku siza kubophisa urhulumente ngoba kaloku asihlambi nemfuyo iyafa kuba ayiseli.
In the fact that women are being exposed to numerous challenges, that is a violation of human dignity. So Sonke has got no alternative but to really take government to tribunals through the court of law. We have received the mandate from the people to say, let us fight alongside with them in ensuring that their basic fundamental human right is protected. Because government is violating their human right, because water is a basic human right.